Ngiyabonga kakhulu ithuba sisi, ngiyabingelela kuwena nababukeli bo hlelo kwi channel siyithanda kakhulu iThenjiwe TV. Mhlawumbe kubalekile ukuthi umuntu aqala bonge ithuba elinjengaleli ne nokukhathalela kwakho nje isizwe ngokuthi uqhamuke nezinto ezibalulekile nezinhle ezithinta abantu njengalolu daba esingalo namhlanje sibhekene nesikhathi esinzima ezweni nasemhlabeni wonke jikelele akekho ongaboni nengane encane iyabona kubi kuyahanjwa kuyafiwa njenga mngcwabi ngicabanga ukuthi okubaluleke kakhulu la ukuthi umuntu ake aveze izinselelo esihlangabezana nazo as much as wonke umuntu eneyinkinga enenselelo ngendlela okufanele abhekane ngayo nalesi simo esikhona sokufa kwabantu kangaka cabanga ukuthi umndeni nomndeni nomndeni usuke walingcwaba ilunga and nongakaza angcwabeke uhlalela ovalweni ulindele ukuthi kungenzeka noma yini ngendlela isimo esiyona. Now abantu okuyibona ke abaphethe lo msebenzi wokufihla laba bantu abangcwabi. Abangcwabi ke bane challenge enkulu ababhekene nayo ethi indlela yokungcwaba kulesi sikhathi ihlukile kunendlela esijwayele. Uhulumeni uye washaya imithetho yokuthi lesi sifo siyingozi ngendlela yokuthi siyathethelana even noma umuntu eseshonile akufanele ukuthi aze athintwe kufanele afakwe eboxini livalwe na nesidumbu siboshwe ngoplastic abathathu ebese ibhokisi liyareshwa nalo ngoplastic futhi ibhokisi kufanele lingangena ekhaya lidlule straight li emathuneni ayofihlwa loyo muntu nabantu abazobe bephethe leso sidumbu kufanele ukuthi bagqoke lama overall esiye siwabona amhlophe noma blue abizwa ngama PPEs nama mask ukuzama ukuvikela ukubhebhetheka noma ukuthathelana kwaleli igciwane. Now lezi zinto ke zithema ifika kuthina njengama Africa zasishaya ngoba thina njengama Africa sinendlela yethu ehlukile yokuphatha isidumbu nokuphatha uhlelo lomuntu osuke edlulile. Thina njengama Africa sinenkolelo yokuthi kufanele ukuthi umuntu anikezwe isizotha alandwe abuye azolala ekhaya bese ngakusasekuseni kwenziwa inkonzo yakhe futhi thina sinenkolelo yokuthi umuntu uyabonwa okokugcina. Manje uhlelo lukahulumeni mali uthi akusafanele ibhokisi livulwe kufanele ukuthi adlule straight aye emathuneni ayofihlwa nakhona umndeni ume kude kuyashayisana kakhulu kukhuluka ukudonsisana okukhona phakathi kwabangcwabi kwethu njengabangcwabi nemindeni ngoba umndeni okokuqala nje sisi engizokubalula inkinga iqala ngalesi sikhathi nitshela abantu umndeni ukuthi hayi umuntu wenu uthema kutestwa kutestwa isidumbu sakhe kwatholakala ukuthi ubehaqekile ngaleli gciwane abanye abakumukeli lokho bathi ngeke uma wethu nombaba wethu ubevele iphathelwe ushukela ubevele iphathelwa iBP uyaziwa ubedla amaphilisi okanye abathi abanye ubemvele semdala ubengeke kube ukuthi uthathwe yilesi sifo bese iyaqala ke manje inkinga qale lapho kuyaphikiswana sekufanele ngithi wena njengomngcwabo uqale wenze inhlelo ngala ulungisa uhlelo lokuthi umndeni ubeke sithombeni sokuthi kuzohamba kanjani kuzohandlishwa kanjani inhlelo zomngcwabo udila nabantu abangayivumi kwakuyivuma lento aba one bathi bona ngolesihlanzi mfune ekhathina uma noma ubaba noma umfowethu nomdade wethu. Number 2 ibhokisi lakhe thina sizolivula sifuna ukumgeza thina sifuna ukumgqokisa thina sifuna lale ekhaya kwenza umlindelo ngakusasa kuyiwetendeni kwenza inkonzo ezodonsa 3-4 hours. Wena njengomngcwabi lapho ulindele ukuthi kufanele kulandelwe imigomo le imndeni ke kuend upha ukuthi kushaya usuku lomngcwabo sekube nokudonsisana okukhulu sekuxatshwene abaningi abayi understand Abantu banezizathu zabo ke zokunga-understand. Challenge enkulu ke leyo kuyona ebhekene nabangcwabi. Abanye nje kwezinye indawo sesithola ama-report ukuthi abanye banele bangahamba bangcwabi basale bamumba umuntu wabo bamkhiphe labo plastic bakhiphe lo plastic batshingele bamngcwabe kabusha ngendlela yabo efunwa yibo njengomndeni. Bese uyabuka ukuthi inkulu inkinga isankulu inselelo ekhona. Righty, izinselelo ezikhona ziningi le ngindlalela ngayo ngoba iyona common. Njengamanje isimo esikhona ku abantu ngendlela abashona ngayo kushoda imigodi, kushoda amabhokisi, kushoda istorage. Ngokomthetho kube kukhulunywa ngokuthi kuyabanjiswana. Bese kufanele ukuthi abantu abashonele ba mithane halfway nabangcwabi. In terms of ukuthi kuthiwe okay, sicela at least umuntu umeshonile kuphele kungapheli 4 days noma 3 days within 3 days lo muntu akabe sefihliwe. Qala bekade kuthiwa lokho kufanele kwenzela ukuthi angagcini isikhathi eside umuntu onale sisifo noma naleli gciwane. Kodwa njengamanje sekubukeka sengathi sekukhona esinye isizathu esiyilesi esikhuluma ngaso sokuthi sekufanele manje ukuthi athi meshona umuntu kwenziwe imizamo yokuthi afihlwe ngoba istorage siyashoda namabhokisi ayashoda kwezinye indawo nemgodi. Izolo bengisinomunye umngcwabi obe stresseke ngalendlela ibhokisi selilayishiwe emotweni kufanele bahambe straight baye emathuneni kuthiwa amathuna wekho ready sekuphuke ugandaganda kamasipala kusalindwe omunye. Inkinga leyo ebese kuzoba ile nkinga yokuthi uhulumeni ubeke ukuthi abantu kufanele babe u50. Thina njengabangcwabi mawubuka uyabona ukuthi kahle kahle nalo 50 mningi uma ubheka ukuba kuyenzeka ngabe mhlawumbe kube yamalunga omndeni nalabo bantu abakhona bambalwa abaseduze at least makuthiwa u50 kube u50 ngempela mayinkinga awugcineki lo 50 awugcineki kwawona abantu baenda apho bebe u100 ngeke ngingamncwaba usibanibani ngeke ngingayi kwabani nabo bangisupporta ngeke ngingayi kwasibanibani bazobuka kabi kanti isikhathi esikusa sisavumi asikuvumi lokho kugcina endapha kuba umngcwabi umngcwabi kuthiwa kune pepho kufanele alenze iregister ezobhala abantu abawu50 but endapha lo 50 uphelela la kulabo abantu la abakafika abantu abangempela abathi bona basuke endaweni ekude bazongcwaba u50 uvela uphelele la kubangani nehlobo laba balayiduze angeke uthi wena hayi mndeni bajikiseni ngoba bazolwa nawe. So ngicabanga ukuthi mina njengomphakathi sifuna lento siyihandle nje ngenye indlela. Isifuna ukuthi kwathina njengomphakathi ke sithathe nje initiative ukuthi sithi cha abantu abake behlale labe khona ake kufihle lo okhona lapho eduze. Ngoba angicabangi ukuthi njengamanje ukhona umuntu osengaba nesibindi sokuzonda umuntu amzondela ukuthi akazange emngcwabeni wakubo ebe esibona isimo sinje. Sekufanele uma beqala abantu befone awunakho sesizwe indaba ezibuhlungu sekushona isibanibani yebo kunjalo kodwa hey sizofihla nje thina sikhona. Ebese ke kuba yilento ke edinga abangcwabi. Thina nje ngathi njengami sizama njengakho konke okusemandleni ukuthi uma kuthiwa abantu bayashonela ku lo mngcwabo lo ustreamwe live ku Facebook noma ku YouTube. If ever go ukuthi you are able to stream it live on Facebook on YouTube but u Facebook iwona olula ngoba uyangena ku live even ilunga lomndeni lingakwenza but thina siyakwenza njengo bangcwabi ukuthi baka Mfekayi Funeral Services ukuthi sithi cha umngcwabo nansi link nizoyithumelela wonke umuntu obenesifiso sokuthi eze emngcwabeni kuyothi ke mase kushaya usukulomngcwabo mase kuqala inkonzo ebese siyaqala kuyastreamwa live bese umuntu nomuntu angene ku WhatsApp wakhe maku ukuthi benishare ngo WhatsApp usethi straight upressa leyo link iya straight kule kuleyo social media platform okustreamwe kuyona. And ngicabanga ukuthi each and every household almost wonke ama households e South Africa ikhona i-smartphone. Ngabe yengane yakhona ngabe kabani kodwa ugogo noma umama noma umkhulu bazomvulela abantwana abayibeke lapha i-phone ahlale la abanye baze babe nama laptop ahlale la abuke uhlelo lomngcwabo luqhubeka. Iyona enye indlela esesingayenza leyo yokuzama ukuthi nobe ngekho abone okuqhubekayo. Ngoba indaba iqala ukonakala ngasikhathi kuthiwa kushoniwe kwasibani bani. Siyaqala siyafika. Bafika abantu bazobona, bafika abanye baletha inkonzo, kuyaphambana kuyadedelwana, indlu yakhona incane. Kufanele ukuthi kumpintshwane la kuyashisa kufakwela amamaski kuyaculwa buyakhishwe kuyaphefumulwa la kuyakhwehlela kuyathimulwa angeke kungaspreadeki igciwane lapho. At the end of the day sekufanele ukuthi makuqedwa nje ukufihlwa la kasibanibani sekuyadlulwa kuyofihlwa kwenye indawo. Kanti kube besizamile ukulimitha sibe neindlela ezintsha ikakhulu lezi zokuattend umngcwabo sizama ukuthi sisebenzise le social media noma i-internet le esikhona yokuthi siyisebenzisele lezi zidingo ke manje ezibalekile ukuthi aya sizukuye kwasibanibani kodwa sizokwazi ukuthi siubone umngcwabo sibone umngcwabo uqhubeka secret and uma njengako Facebook uyakwazi ukubona ukuthi mangaka ama views omunye umngcwabo nje izolo kade streamer live umngcwabo obuna 297 views ofuthi uyayibona le number lo 297 ukuthi if laba bantu bebegijima bonke baya lapha 297 plus laba abebevele bekhona ke uyabona ukuthi bekungaba abantu abangakanani close to 400 people abayohlangana endaweni eyodwa kulesi simo esinzima kangaka. So ngicabanga ukuthi ilokho sisi umbono mina engingawubeka ukuthi asi let's try and make use of izinto esinazo ukuzama ukulimitha singahambi ngendlela noma kungenasidingo asisho ukuthi asikho isidingo sikhona kodwa asizami ukuthi siqoqe nje sizame ngakho konke okusemandleni ukuthi singayenzi into ezogcina ifakela ebese ke na njengemindeni as much as isizwe sisebuhlungwini kodwa sizami ukuthi abangcwabi nabo sibamithe halfway si understand ukuthi abayiqambelanga le mithetho iqhamuke nohulumeni kukhona izinto eziningi okuthiwa zenziwa siba understand mabethi nawo ama results athi umuntu wenu uhambe nge-COVID. So kugcina sidinga sigcine le mthetho. Ibhokisi asizukulehlisa emotweni. Ngicabanga ukuthi njengabantu bamasiko ngoba into eshaka kakhulu kule nto amasiko. Ikhona indlela zokuthi singabatshela nabadala amadluzi abalele ukuthi isimo esikhona. Ningathuki mani bona umuntu wenu eqhamuka kanje akusona isifiso sethu. Ngicabanga ukuthi nakubona abantu abadala bangasekho bakhona bahamba kabi abahambele impini. Bangafihlwe emakhaya ngendlela. Kodwa kwahamba kwalungiswa lokho babuyiswa emakhaya bazoba amadlozi. Ziyalungiseka zonke lezo zinto. Naso lesi singalungiseka. Lesi sokuthi abantu abahambe ngalesi sikhathi kukhona indlela yokuthi bangatshelwa ukuthi cha akusona isifiso sethu asithandi nathi kodwa siphoqa isimo. Nomdala ekhaya understandayo ahlalise phansi laba abanye abatshela ukuthi bantwana noma mndeni as understand lokho kushiwo yilaba abangcwabi nabe enkonzo nabo ba understand sikhathe inkonzo manje izodonsa 3 4 hours ikhuluma okhulumela abakhozi okhulumela omalume okhulumela oaunt ke kuzame nalokho ukuthi kumiswe inkonzo ingena 1 hour is enough kungenwa nje kwenziwa leyo service emfishane kukhulekwe kuphunywe kuyiwe emathuneni and lokho mina ngiku recommend even na kumuntu ongekho obengayena uCovid sikhathe sikuso nje ake sizame ukuthi simithane halfway nabangcwabi sizama ukuthi masinqume isikhathi ukuthi hayi umuntu wethu simcela ngo8 ekseni ngempela umngcwabi awenzu 8 abesela maka ukuthi umuntu obengena uCovid lehle ibhokisi lingene lapha lingena khona kukwenziwe leyo nkonzo emfishane nanga umfundisi nawo sela kwenziwe leyo nkonzo emfishane qedwe leyo nkonzo kuphunywe kuyiwe emathuneni ene mathuneni akungayi wonke umuntu kuzame nokulimitha indaba yokupheka uma inkonzo ingaba emfishane ingangaba khona nesidingo sokupheka ngoba phela bazokuhlala abantu baze balamba umuntu uzophuma ekhaya ngo past 7 ngo 8 inkonzo iyaqala ngo 9 half past 9 siyiphelile umuntu uyabuyela ekhaya ke kume nokupheka ngoba nakho lokudla kuyaphekwa kuhamba iitebe eziningi awazi noma inhlanzeko kuya exchange of plates and spoons and everything nakho lokho kukodwa kugcina nakho kufaka kubeka labo bantu engozi encupheni ukuthi bagcine bethelelana ngegciwane kodwa nje kakhulu elami ikhwelo engicela ukuhlaba elokuthi asizami ukuthi siyimndeni simithane halfway nabangcwabi sizami ukuthi abakushoyo sibonisane sihlale phansi uma kusahlelwa sihlele sibe sibambisene kuthenini manje la sizomisa kanjani ngoba nyanga manje i-crisis ekhona abangcwabi nabo kufanele ukuthi bangene emaphaketheni bathenge lama PPEs nama sanitizer nalezi imfonyo ezilahlwayo njalo njalo zonke lezi zinto. So ungena kulezo indleko mhlambe nakho kungagcina sizama ukuthi sikulimele ngoba awukwazi futhi le mali ukujikwa ifune emndenini bese uthi hayi ngoba umuntu wenu utholakale no COVID khokhani imali engaka. Fanele ngeke ukwazi ukwenza lokho ngoba nawe umndeni ubungakuplananga lokho nawe futhi ubungakuplananga. So uma singahle sikwazi ukusebenzisana sibambisane si understand ukuthi nalo oshola emthetho naye hayi ngoba kuukuthi inhloso yakhe kodwa uphoqwe imithetho elawula izwe kungaba ngcono. So ilokho esifana nami engicabanga ukuthi ukungaba ngeke ngithi sicazululo kodwa kungenza izaba zokuthi sigcine sibona la esiya khona sizama ukuthi noma kunzima kodwa kube ukuthi sibambisene. Ngiyabonga kakhulu sisibonga ithuba bonge nje nawe ukukhathalela umphakathi ngokuthi as much as sikwazi uyi comedian sazi ukuthi umuntu ohlekisa abantu kodwa ubone mangabe kungasahlekisi uthi cha ngeke ngikwazi ukuthi ngithi ngizoqhubeka nokuhlekisa abantu bebe bexakekile asiqale ukuqala sidile nezinkinga silungise lezi zinkinga ebese sihleka noma sithi sihleka sibe sazi ukuthi kodwa si right kubaluleke kakhulu siyabonga. Ngiyazi ukuthi sikwaze ku Thenjiwe Comedy kodwa kahamba sakubona ku Thenjiwe TV osudila manje nezinto ezijulile ezithinta izinselelo nezingqinamba zempilo njengoba sikhuluma ngazo namhlanje. Lokho kubalekile ukuthi sikubonge. Sibonga kakhulu sisi sengathi uNkulunkulu nawe ngakugcina nomndeni wakho anivikele niphephe kulesi sifo. Siyabonga kakhulu. Ka Mfekayi Funeral Services siphakamisa ukubonga nokusho ukuthi sikhona si available ukusiza la abantu bexakeke khona. Kubalekile ukuthi abantu beze uma bebona ukuthi sebeshayekile sikukhona inkinga siyakwazi ukuthi sihlale phansi sibukisane ukuthi singasizana kanjani ngoba esikhathini sanamhle sikuso akuseyikho ukwenza ibhizinisi sekukusizana ukuthi singakusiza kanjani ukuthi ufihle ilunga lakho ngesizotha. Yilokho siyabonga kakhulu.